kabanje kumugandagura mugabo ibyo byose byafatwa Minenegwe kuko nabafasha biwe ntibavyemera yuko bashobora gutembagaza intwaro yitorewe n'abanyagihugu ubwabo reka Louis amwe n'ubusa abidushikire
kwigenekerezo rya 18 gitugutu mu 93 ubutegetsi bushasha bwa Mekio Ndadaye bwari bumaze kurusimba gatatu kose umugwi wabo twita basomambike ntibigeze baruhuka bagumye baringaniza gutembagaza ubwo butegetsi naho bwari bwitorewe n'abanyagihugu barabandanije rero gufundikanya ku munsi ku munsi kuva Ndadaye atarashikira ubutegetsi naho bushikiririye kubutembagaza vya ntibikunde ubwa kane hoho atari nabwo bwa nyuma bari baringanije ku mwaka ubuzima uko kwezi kwa gitugutu Melchior Ndadaye nabo bari bafadikanije kurongora igihugu ntibigeze baronka gahengwe abashaka ubutegetsi bwabo baba mako n'agahiri ahubwo ihibambewe baba mako n'inkoho n'ibiduga by'intambara mu ntango z'uko kwezi kwa gitugutu Perezida Melchior Ndadaye aganutse avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaswe kugandagurirwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura hari ku igenekerezo rya kane gitugutu abari bamucungereye ubuzima barahamereye magabo baranka ko akagwi bazi neza kuko abashaka gusubirira Melchior Ndadaye barabo yasubiriye ku butegetsi biciye mu matora batari bayoberanye baciye bakingira rero President Ndadaye bihagije abashaka kumugandagura barabura aho bamenera Capitaine Gracier Rukindikiza umwe mu shigwa rimenetse mu ntwazangabo zari zijejwe gucungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu ari muri abo bahakaniye ako kagwi gutembagaza ubutegetsi ariko cane cane no kugandagura umukuru w'igihugu Gracier Rukindikiza ni wico gihe yavyibonerako aratubwiye ingene uyu munsi umukuru w'igihugu yarusimbye
byari byateguye ko amwicira ku kibuga cy'indege ariko aruruka yurutse indege nanje muri icyo gihe yaza nko kuwa sininga yaza nko kuwa mungu twe twari twaraye ku kibuga cy'indege tuhacunze turi aha abantu bose bashobora kumutega imitego aho baba bari hanyuma ngira benshi nka barabye amasanamu yo kuri televiziyo barabyibuka igihe umukuru w'igihugu yava yuruka indege mu bisanzwe niba bari imbere agenda aramutsa abantu ariko icyo gihe ntiyasiyo yari imbere ni jyewe nari imbere n'uwundi musirikare tumukingira abantu babona ukuboko ariko we yari inyuma twari twabipanze yuko nk'uwugira karasa yuko yorasa twebwe hanyuma umukuru w'igihugu nawe acasubira mu ndege urumva twe twaca tumwikura no mu kugira ngo agende mu modoka ntiyagiye mu modoka iri ku idarapo y'igihugu yagiye mu modoka yindi twapanze ingene habaye ikintu mu modoka ikigaruka ikarika izindi zikabandanya
Melchior Ndadaye ni nyuma y'uwo munsi ntiyigeze ahagarika amabanga yiwe yo kurongora igihugu ariko kandi akaguma agerageza kuganira n'abo bashaka kumwaka ubutegetsi ariko kandi no kumwica n'ahatabamenya neza bari bo baguma binyegeje bamwinyegeza mu nkinda ariko rero ako kagwi twise basomambike kuko karakadasohoka koko ntikamaramaye kagumye gategura gakosora gasubiramo neza ivyakagoye mu byo kategura byo gutembagaza ubutegetsi bikabankira ako kagwi twise basomambike bagumye batega imitego umukuru w'igihugu kugira barabe ko yoteba akagwa mu byara byabo niho rero bafundikanye ikinyoma baca baragerageza uko bashoboye kose Capitaine Gracier Rukindikiza aca aja mu babwirizwa gutegura urugendo rw'umukuru w'igihugu muri Île Maurice aca rero agenda imbere yabwizwa rero no kugaruka inyuma nk'uko bisanzwe bigenda ako kagwi kari kazi ko ari washobora kubabera intambamyi nk'uko byari byagenze ku igenekezo rya kane gitugutu aho hose babesha ngo umufasoni w'umukuru w'igihugu umufasoni Laurence Ndadaye yabisabye nahoshwe Gracier Rukindikiza ni wabizi neza
bitari bitekanije ko tujana hama tukagarukana hanyuma umunsi umwe saa yine bambwira directeur de cabinet wiwe na chef wa protocole aribo Ndwabike na Ndayegamiye ambwira ko nteza kurira indege kandi bantegeka yuko ntegerezwa kujana n'uvukana na Mukandadaye tarasanzwe agenda muri urwo rugendo je muri presidence bampaye amahera mu minwe baramfumbatishije mu minota ingahe agenda wimenye hanyuma n'indege mbere nafashe zari bigoranye kurira indege twayuriye nka burira amabisi kugira ngo babibone biha ibijumbura kwatanga igiturire cyamwumva yuko tutagenda nk'abantu ba bari guserukira igihugu hanyuma icyo gihe nico gituma rero tubigarutsemo ndibaza ngira tuzaza kubivugana nico gituma rero muravye abantu bandungisha abasoda kuko si bikomago bikomago ntiyaradi cyo nkora nte sinashobora naje kwemera yuko mba nkora ivyo bikomaga ari kara control hanyuma urumva harabo baci bafatanya bandungitse nibo bari baje amakudetinge naba kandi ico batangaza nuko abo barabizi igwa b'umukuru w'igihugu bakongera bakaba bafodebu mbere tongiye ko bakongera akabana abantu bamwe basho kwibaza ngo icyamwumva yuko byari byateguwe yuko bamwica agarudiwe ntarasubira gutahuka i Burundi.
Melchior Ndadaye rero yavuye muri Irmo yisanezerewe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'Ubufaransa na Afrika yari yumvirijwe ariko aho hose bamwe bakatamanikirwa twise ko ari bo basoma mbike nta gahengwe baho umukuru w'igihugu kuri uyu munsi hari nk'uno munsi president Ndadaye yari kwakirwa n'amasasu ku kibuga c'indege.